Baba nyokote, aibu iwakute, binadamu sio wote, wenye mapenzi na minyokote, langu fungu niongeze, kama nuru niangaze.